Hey, Grace.
Oga, e wa anyi na we am no, oga.